producer.
Hip hop in Brene.
For the streets.
Разве можно сделать лучше?
Yo, Vanessa got the sauce.
Wait,
ma, iKATI laleziko, impilo ayisafani igcwele udubo. Inhlupheko ziningi, ukudla sikwazi ke-one ukuphela iviki. iKATI laleziko, impilo ayisafani igcwele udubo. Inhlupheko ziningi, ukudla sikwazi ke-one ukuphela iviki. Washona ubaba noma ngaswela ngizokhalela ubani. Omalume banilahlela phandle ngoba sebeyangithathela phansi. Imali yesikolo banikeze yona yaphelela yonke etshwaleni. Khanye le ngapha la ngapha bisiri lusiri ngidinga umsebenzi. Ngizokhalela ubani we, ngingasela abazali. Umnyama kanjani we, ngikhokhele ungalahli. Wait ma, iKATI laleziko, impilo ayisafani igcwele udubo. Inhlupheko ziningi, ukudla sikwazi ke-one ukuphela iviki.
Bathi impilo ivili yikho nhlala nisendlule. Sonke indlela ezinemali zinqondise ejele. Soon after you left, all I felt was only pain. I swear mama I'll never rest until I'm paid. Kodo vanondishuwira zvakaipa vane godo. Mumira up and down, said Dombore Nodo. But cheese your beef in the chipu amongo. Wanna be wise, kung be soda with ma. iKATI laleziko, impilo ayisafani igcwele udubo. Inhlupheko ziningi, ukudla sikwazi ke-one ukuphela iviki. iKATI laleziko, ayisafani igcwele udubo. Inhlupheko ziningi, ukudla sikwazi ke-one ukuphela iviki.